you. You were right in front of me, in a white dress, staring in my eyes. I'm hooked to your smile, I can't deny it. I can't believe I'm crying, but I see this is true, you're the one for me. My heart is beating fast to the rhythm of your soul.
Shigama lakho?
Mina Lindani Surprise Khumalo.
Ngiyakuthatha.
Ngiyakuthatha.
Wena usho amagama akhe.
Wena bongekile sanetsiwe Mia.
Ukuba ube ngumkami.
Uba ube ngumkami.
Ohlangene nami.
Ohlangene nami.
Ngokushada.
Ngokushada.
Futhi ngiyathembisa.
Futhi ngiyathembisa.
Ngenza isivumelwano.
Ngenza isivumelwano.
Phambi kaNkulunkulu.
Phambi kaNkulunkulu.
Naphambi kwalabo bafakazi.
Naphambi kwalabo bafakazi.
Ukuthi ngizokuthanda.
Ukuthi ngizokuthanda.
Ngithembeke kuwe.
Ngithembeke.
Ngibe indoda yakho.
Ngibe indoda yakho.
Ekholekileyo.
Ekholekileyo.
Ngizokuphatha kahle.
Ngizokuphatha kahle.
Angeke ngikuhluphe.
Angeke ngikuhluphe.
Angeke ngikuthuke.
Angeke ngikuthuke.
Ngizokondla.
Ngizokondla.
Ngikuthokozise.
Ngikuthokozise.
Ngokomthetho ongcwele.
Ngokomthetho ongcwele.
KaNkulunkulu.
KaNkulunkulu.
Kuze kube phakade.
Kuze kube phakade.
Amen.
Amen.
Mina Bongekile Sanelisiwe Mia.
Ngiyakuthabatha.
Ngiyakuthabatha.
Wena usho amagama akhe.
Wena Lindani Surprise Khumalo.
Ukuba ube ngumyeni wami.
Ukuba ube umyeni wami.
Ohlangene nami.
Ohlangene nami.
Ngokushada.
Ngokushada.
Futhi ngiyathembisa.
Futhi ngiyathembisa.
Ngenza isivumelwano.
Ngenza isivumelwano.
Phambi kaNkulunkulu.
Phambi kaNkulunkulu.
Naphambi kwalabo bafakazi.
Naphambi kwalabo bafakazi.
Ukuthi ngizothembeka kuwe.
Ukuthi ngizothembeka kuwe.
Ngibe unkosikazi wakho.
Ngibe unkosikazi wakho.
Omthandayo.
Omthandayo.
Okholekileyo.
Okholekileyo.
Angeke ngibuyisele okubi ngokubi.
Angeke ngibuyisele okubi ngokubi.
Angeke ngikuhlebe.
Angeke ngikuhlebe.
Kwabakini.
Kwabakini.
Kwabakithi.
Kwabakithi.
Nakubantwana bethu.
Nakubantwana bethu.
Angeke ngilale ngikuthuthelele.
Angeke ngilale ngikuthuthelele.
Ngesikhathi zonke.
Ngesikhathi zonke.
Ngiyokuthethelela.
Ngiyokuthethelela.
Ngiyakwamukela.
Ngiyakwamukela.
Njengobambo.
Njengobambo.
Nenyama.
Nenyama.
Yami.
Yami.
Amen.
Amen.
Gigizani.
Ngizinikela kuwe baby, ngiyathembisa ukuthi angeke ngishiye. Ngikushiye. Ngizinikela kuwe baby, ngiyathembisa ukuthi angeke ngishiye. Ngikushiye. Zagwabantu, tikunika inhliziyo yam, tikunika isandla sam. Andikwazi nokuzibamba, inhliziyo iyavuya. Thatha isandla sam. Ngizinikela kuwe baby, ngiyathembisa ukuthi angeke ngishiye.
Holding shy, I'm a parasite, telling you, I'm so resistant. Sai a minha